Abusafo adwenkyerɛ lady ni saa sese a de metimi ho sɛ yɛnuanom bebree akasa afa yɛfrɛ ne sɛn Cardi B ne Ghana celebrity binom yi ɔmo nsɛnsɛm a ɛkɔ so media yi so yɛnuanom bebree akasa fa ho nti media mɛyɛ ne tietie bi pɛ wɔho sɛ at the end of the day akuapem polo ne nya a chance ne Cardi B kyateeɛ pa mo amo dress ye mo slay ye amo chiche enwe gya kese ni ade ko ho nyina no mo nyina mo de bufu be fi kya pimpolo na nya da ji twen ya ade ndo dide onya 101 closer with Cardi B na wo ho se Ghana ade a ye ya wo ye ho ne se ye no ye ho ye ho hwe se we se Ghana ni bi na akwotena abroad wa akobɔ nwom wo ho anu agi din superstar bi no oba ke ni ji anka mo de be ko kwishia no kwana ke nti se de mo de ko shia Cardi B. I feel sorry and pity for you guys. So mokwako tana for all this hours I train ya. Cardi B and show up. But monka unu se, Cardi B no. Enya dia wa yawe. Oko Nigeria no. Oko ye sa the same friend is a meet and greet ibi oho. With ne fans. Se ya dia wa yawe se. Your friend is a one more wo meet and greet ibi ya. Enko on disappointed mo da. Enko beba pa. Enko beba. Enti bashin na mo bashin so much on social media na sone di. Eye ni mguwase na mugu gani ya se keke. Eno non faso bi eni so. Wanya we. Mo wo bashin bi bashia. Mo bashi promoters. No ni whoever of our phone. Invite him ono. Eni mo amu manager ni adeno. Mo bashi wo mo. Omo na fixin ye me ye. Omo na make wo mo phone calls ye. A make sure se. Manager sana wo befa wo artist. E dena ko jina baby no. You have to make sure se. Bibi ae some point. Mo we si mo time and mo energy ni mo money. En kon kon kon. Kasa mo kushia Cardi B. Senka ye friend is saying. E shatawale. Ena aji din wa broad baby no ye gan. And in was over or no crash at that one, sir. Fresh a gun of four more artisan and a mummy share more baby cry. Come on, Fanny GM dressing, you know, more than didn't come more empty. Come on, Cushian said the most Mokushia Cardi B. So once I Cardi B, why I'm making the artist only the end, Jawaji Dina Mopena sent to whom we come, what they call Ghanaians, ye hypocrite in issue anymore. And one year problem, hypocrite and issue anymore. So who could draw my gun anymore? Wa unu ya gane ni kura no some areas bi wo ha wo di twi kura ka se unu ya gane ni ho ano aye no ho somehow bi aso obegi so aso onyi so but wo dru ba bi na de brofo kasa ni ni je ni ahobrasia wo di be bua wo be so 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 no ade brofo nso nye kasa so wo kwotena restaurant ba bi ya unu ya gane ni chesa ho kirekire ni se hu na obedi wo so no aso wo di boni bi no abetena restaurant ho ba ma broni metna ho hwe odi mirika se gedegedegede na obekotukoto akose wo broni no enso America ha ye wi broni mechusu na wo black american ana se wo black african over na ono ni nua broni se obe service wo perfect na wo treat ni nua no wrong so se yem fa ne se yem papa no ma wo gan na yem papa no mo ne nua mema no mo abobo nwuma che amachi dede no mo ne nkrofo mo ajiji din ache ohun obi ti se lady kraya na mi refinity da akra mu so perform o baby na sen enu anu ma jeji din a che bo nwuma che wo ga na ibi enu obetina abroad ha na so me banti me invite me nu anu mo se mumra me shea baby ni me concert bi ni ade kra ka mu de excuses sa ko bi akra nsi ho so Cardi B wo si meet and greet woni ne fans na ekasa enu woni mo na ekasa so what you say ono na aba enyamo na wo se mokọ na so ye wo na wo so oba ma so ye na ni nyina mu no se mo se mo ye celebrities mo ye famous mo ye popular I mean, more levels be what? Much I can mum be who said, and you moon yina gania celebrities, and you moon yina mokoho. It be no more home who so more did be your woman. They don't deserve so woman or more best sorry I could be as say, or mon and equa meet and greet. Meet and greet. Mote gana, a quiapim polo, mumuno, yet the netto script be so say, a quiapim polo, the ewo movie be mu cry, a simu mu binum to me back it down, say quiapim polo, idiot, yen any na if anything. Script so yen any yes, yen any yes, America ha a quiapim polo, any Cardi B. A quiapim polo, ne partner, any Cardi B, ewa America ha, America ha a quiapim polo, ne Cardi B. And so at the end of the day, walk home holding. Any milika mudi ayache se mudi mo kushia Cardi B emofe. But muni ekuapim polo ne te Ghana ho nsu mumu no. Mon respecte no. En so ekuapim polo wa ni Cardi B difference be ene wum. So wun asem no. If yes was nega don di hisi a no jump into conclusion. This graceful lady nu ogu ye numa se sa. Di di atomic kake ka bad bad words se sa. Cardi B no wono unum bad words ne kakura achem. Tu bek wano wa tumak wano tum. In the future, at times, yeah, at him did he be bribing a home here. egu yɛn gane ɛsi anim ase sɛ awuraba no sɛ wɔ no ankasa koraa nya biribia mfa ntie ante aseɛ koraa wɔbɛnya obi a wɔbɛkyerɛ n'aseɛ ɔho ti ana yɛ anim gu aseɛ ma yɛn gane ɛsi sɛ biribia ne yɛjump into conclusion ne yɛde abɛto social media so ne yɛtwa no saa ne nyinaa no ɛyɛ a ne ho hia America ni akɔla a wɔnya a wɔ sɛ wɔnim bad languages ka no wowu ntimi ne ne ntwa no wɔ sɛ wobɛwiso ama no wɔ a wobɛkɔ akɔda brɛwo na wadwe ho nti saa no twa no twa ne saa nneɛma no nyinaa no ɛho hia because cardbis wɔ no wɔyɛ n'adwene sɛ ɔtrow punches paa in bad words a wobɛfa ne hye so ɛho hia adeɛ a ɛwɔ sɛ musua firi cardbi ɛbɛyɛ ɔbaeyi just a short period of hours a wobɛdii wɔ Ghana hɔ yi adeɛ a ɛwɔ sɛ musua firi mu Ghanaian celebrities ebinom ɛnyɛ mu nyinaa ebinom obi wɔ hɔ a wohyia no plan wobɛhyia no wɔ baabi wakɔ baabi na ne nakɔhyia ɔhyia ne nua Ghana ni a wohu na wonim sɛ wo nua celebrity a w'ani agye a wokɔkyea no anaasɛ wokɔ ne ne twapicha no ankyerɛkyerɛ ho ne ahomasoɔ ne nsɛmuhunu a momu binom di no ɛnyɛ asɛm ketewa ɛno na wɔ sɛ musua biribi firi mu hwɛ sɛdeɛ kadebi wɔ si abrɛ ne ho ase ɛwɔ mmerɛ a wɔagree yɛ sɛ wɔbɛba meeting yɛka no sɛ greet no ɔhu sɛdeɛ wabrɛ ne ho ase atena valanda so kama wɔ ne nkurɔfoɔ mengil fine yɛa ɛduru baabi a Ghanaian celebrity binom monsua biribi mfiri saa nneɛma no because mumu binom yɛ ahomasoɔ too much ɔhyia Ghana ni koraa deɛ a ɛneɛ wɔbɛka sɛ ɔyɛ nyankopɔn ɛne wɔhyia kyɛ sɛ nabɔfoɔ a na ɔno wɔbɔɔ wɔ mu nti Ghana celebrities binom monsua biribi kakra bi mfiri cardbi ɛbehaviour baa Ghana mohu yie ho wɔhu sɛ asɛm yi baayi yɛnyinaa yɛhu yɛagye atom sɛ ɛwɔ sɛ mistake somewhere mo producers ne mo managers na ntimi a handle situation ni organizers crew mo organizers a program no ɛna ɔmo a organize ni ya na sɛ mɛka sɛ ɔmo an fix ni ɛmɛ yie ɛna di all this chaos aba so ati asɛ na sɛ mɛka sɛ mess aba ɔmo na wɔ sɛ mo di blame ne kɛseɛ pa ɛma ɔmo but at the same time kadi bi realize yɛ sɛ there was something and there was a mekwa ɔmo an inform me amama anko no na cause this problem no wɔ ho sɛ ɔba abɔnten publicly aba abɛka sɛ wɔyɛ sɔre sɛ biribi saa ɛneɛ wɔyɛ sɔre woafi ashwas nega koraa no woma a ɛka ne sɛn wotwerɛ caption bi wɔ instagram a wotage ne hyie mu no ɔba bɛma wo reply sɛ wɔyɛ sɔre so wate aseɛ ɛnti no am imagining sɛ nka afi ashwa anaasɛ mo a mokɔ hɔ mu mu binom biribi ba ɛwɔ social media yi so bi wɔ hɔ anom ayɛ biribi ɛmfata bi wɔ hɔ adeɛ bi wɔ hɔ ɛmfa kwan mu a wobɛba no aba bɛka sɛ meyɛ sɔre to the public na yɛhu how matured and how respectful you are ɛnti cardbi the way ɔresponde to wo afi ashwa particular ɔcaption na ɔcaption wɔ instagram no ɛno koraa no wɔ sɛ mo mu binom ɛde sua biribi firi mu sɛ abayɔyi n'ani abie so ati ase obi wɔ hɔ a wobehave kaikaikaikai saa but deep down no ɔyɛ obi a n'ani abie a mɛka sɛ wɔnim how to handle matters wɔhu sɛ sɛ mo na moyɛ celebrity anaasɛ yɛbɛka sɛ popular people a mowɔ ha mo binom na moba bɛhyia ne ana kyɛ sɛ wɔ waste mo time nti she just have to calm herself down and then handle the situation in a nice way but mo Ghanafoɔ binom a moyɛ celebrity mo binom ɛwɔ hɔ a ahomasoɔ ne nsɛmhunu nti ɛma mo ntimi relax koraa na sɛ moayɛ biribi a ɛmfa kwan mu a moabɛka sɛ adeɛ wei de ankɔ yie nti na I think sɛ I apologize to the public anaasɛ I apologize to my fans anaasɛ biribi a ɛte saa nansɛ yɛnnua bɛma igwe sɔfo igwe adeɛ a ɛkɔɔ so wɔ ne ɛho ahintam wotumi hu sɛ papa no abufuo ne ɛhaw ne frustration ne nneɛma bi a aba no so dɔɔso nti wɔde ahometeɛ ɛne ne ho ahidi kɔ yɛ saa behaviour yi ɛnso ɔhuu sɛ adeɛ wei de amfa yie anaasɛ nkurɔfoɔ tuu no fo a ɔhuu sɛ asɛm wei sɛ yi anaasɛ adeɛ a meyɛyei no asɛ sɔfoɔ no ɛntwa yie papa no ɔba abɔnten na ɔbɛ apologise yɛ which is nice ɛno nkyerɛ sɛ wɔdi fɔ anaasɛ adeɛ ɔyɛyɛ no nyɛ anaasɛ biribia o but ɔhu sɛ asɛ sɔfoɔ no ɛmfa yie ɛnti no ɔbaeɛ no ɔsɛ ɔyɛ sɔre I respect him for that but mo sɛ mo ho sɛ Ghanaian celebrities mo mu dodoɔ sɛn ɛna mowɔ level te sɛdeɛ cardbi wɔ level yi wei a biribi ba a mobɛ apologise koraa sɛ moyɛ sɔre monsua biribi mfiri mu na firi na ɛkɔ mu a mo nuanom celebrities na mo ne wɔ mo wɔ hɔ no momfa respect ma wɔ mo momu wɔ mo monkyɛrehye wɔ mo ɛfiri sɛ ɔmo nso ɔmo kɔduru baabi a ɔmo nso yɛ obi paa akuapem polo ne ɔmo akeka ɛka ho no wɔhu sɛ na ɔno ɛnya abɔtere twɛn ne cardbi have 101 time